adlaw, Lord, imo kaming pagabindisyonan. Bless the works of our hands, Father, our feet and our mind, O God. Bless us so that all our endeavors, Father, will be fruitful. Panalangin ni kami o bindisyon ni kami, Ginoo, nga kining among mga paninguha, kining among mga pag-ampo, may abot, Ginoo, sa ahing tungdan, Lord. We will be with you, Father, and we claim, O Lord, that you will be with us until our voices will be heard by the Supreme Court, Father. Because you loved us, Lord, you give us Dinagat Islands. We claim in your mercy, Father, that it is in you who will give the true justice, freedom, equality, and dependence to your people in Dinagat Islands. Lord, hatagi kami ug kakusog. Give us the strength, the stamina, O Lord, nga unta masustain na mong kining among activity, hangtod mahuman, Ginoo. Ug dili lang karong adlaw, Lord, hatagi kami ug tama nga panghunahuna, nga mo'y muhatag ug mugiya ka namon sa among advocacy, Lord, nga kining among ginapaglaban, Ginoo, mahimo niya nga magmalampuson. Kining tanan among giampo, kining tanan among gi-offer, pinaagi sa imong bugtong anak, among Ginoo. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.